garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko barundi yabereye I Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni kiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri. Ndabaramukije nongera ndabaha ikaze turi ku munsi wa kabiri igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Reka mwese ndabahe ikaze muri kino kiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no kunywanisha Abarundi yabereye I Arusha. Ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa na Remesha Magazine. Nayo jewe turi kumwe muri kino kiganiro nkaba ndi Frank Espoir Ndizeye. Mukiganiro cyacu cyo ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 31 rusama twarasozereye igice gikuru cya kabiri mu ngingo yacu ya 22. Mukibuka ko icyo gice gikuru kijanye n'intwaro rusangi n'intwaro ibereye. Imbere yuko dutangurana n'igice gikuru cya gatatu tugiye kubashikiriza urukurikirane rw'ibiganiro ku nsiguro y'icyo gice gikuru cya kabiri nk'uko no ku masezerano ya Arusha bageretse ko insiguro ya kino gice gikuru cha kabiri mu byo bise appendice ya mbere. Reka ubwo rukurikirane rw'ibi biganiro turutangurane n'insiguro y'iringingo ya 22 y'ikigabane cha kabiri akaba ari ingingo ijanye n'intwaro mfata kibanza. Ndi kumwe na n'umushinga ntahe Dr. Alphonse Rugambarara. Ndabaramukije ndabaha ikaze muri kino kiganiro.
Mwaramutse kandi murakoze cyane kuntumira.
Ego, Dr. Kumurongo wakabidi, muri iyi ngingo ya 22, turabona ibyo inama nshinga mateka yari yemeje gukora inyuma yo gushyira umukono ku masezerano, harimo kwemeza protokoli ya kabiri nk'itegeko risumba ayandi atana kimwe gihinduwe muri iyo, hamwe no gufuta amategeko yose ateye kubiri n'ubwigenge mu bya politiki cyangwa ishyirwa mu ngiro y'iyi protokoli ya kabiri. Ego, mwadusigurira neza ibijanye ni protokoli byatumye mu muyihindura amategeko mukayarutisha yandi.
Ego, icyo abantu bomenya nuko iyo protokoli yari ijejwe kutanga intumbero zingene amategeko azoba atondetse mu kiringo cy'imfata kibanza kandi no mu kiringo imfata kibanza igihe cy'imfata kibanza cyaheze no kuvuga amategeko ibwirizwa shingiro rishasha ndirimo ivyo byose twari twumvikanye mu masezerano ya Arusha. Iyo protokoli ya kabiri ni protokoli ikomeye cyane kuko niyo yazanye amabwirizwa shingiro yadufashije ko ubushamirana bihera kandi iyo bwirizwa shingiro ikaba ibwirizwa shingiro idakumira irimwo bose no kubijamwo bikagira amategeko yabyo. Nicyo gituma rero twasabye yuko inama nshinga mateka yo kwemeza ubwa mbere amasezerano ya Arusha kuko inama nshingamateka byitwa ko ari abantu baba batowe n'abanyagihugu babaserukira bagiye kwemeza rero amategeko makuru makuru hanyuma bakazoheza bakaja mu banyagihugu gusigura neza ingingo zirimwo muri iyo protokoli ya kabiri n'ibizoja mu bwirizwa shingiro haba n'imfata kibanza haba izoza gutorwa n'abanyagihugu bose mu kiringo cy'amezi yarashinzwe igihe cy'imfata kibanza no kuvuga ko iyo protokoli ya kabiri ya protokoli ikomeye rwose abantu botegerezwa kumva igituma ariyo no vuga inkingi nyamukuru ya yibwirizwa shingiro rishasha inkingi nyamukuru y'amahoro no mwumvikano mu Burundi twari twashatse ko ava mu biganiro twagize muri ayo masezerano yarusha
yego iyo na mashinga amateka muvuga ni y'imbere y'intwaro mfata kibanza canke niyo mu gihe y'intwaro mfata kibanza
ni mu gihe c'intwaro mfata kibanza kuko hariho novuga ko habaye inamashinga amateka zitatu kuva muri 1993 hariho yari yatowe muri 1993 hakaba niyaje habaye ibiganiro aho perezida Buyo yafata ubutegetsi ibiganiro hagati y'inamashinga amateka na leta yari irongoye perezida Buyo ya n'iryo bwirizwa shingiro rero rishasha ryavuye mu masezerano y'Arusha byazanye ibwirizwa shingiro ry'imfata kibanza muri iyo rero iyo yavuye mu biganiro by'Arusha hariho abashoboye kwinjira muri iyo namashinga amateka niyo ya mbere yavuye mu biganiro hagati ya leta ni namashinga amateka yo muri 1993 aho hari muri 1990 n'indwi niba ntihenze hari habo yinjiye rero mu namashinga amateka kugira ngo twashaka kuraba ko hashobora kuba equilibre mu namashinga amateka kuko twari tukiri mu biringo by'ingwano yaje rero tuhejeje kumvikana gushyira umukono ku masezerano y'Arusha niyo rero yateguye ahanini n'ibwirizwa shingiro nizo kwemezwa muri 2005 nayo novuga amanama nshinga amateka yahabaye kuva 1993 gushika 2005
ego cyane urakoze none je yemeje inama nshinga amateka ko mu ndwizine gusa izoba ya yemeje ino aya masezerano hoho yarabikoze ko twumva ko amasezerano gushika no munsi hari atakurikijwe yo inama nshinga amateka yo yarakoze ibyo yari yemeje
yego ibyo byarakoze koko kuko ibwirizwa shingiro ryarahabaye haba iby'imfata kibanza haba n'iryo rindi kandi n'amashinga amateka yarayemeje yose kuri icyo nta kibazo no uvuga kinini cyahabaye ni nacyo gituma naho abantu ba girayegeregere muri 2015 byavuye ko ayo masezerano na nibwirizwa shingiro byatowe mu 2005 bitakurikijwe mu byari ko biraba muri politiki ariko ayo namashinga amateka yo muri icyo gihe yari yakoze akazi kayo
yego okay kuko ngahaba kuri uyu murongo wa B bavuga yuko ubwami kuri uyu kuri aka karongo ka A ko atana kimwe cyo hindugwamwo ariko ko mu nyuma bagiye guhinduramwo nkama no karongo ka B bavuga yuko akwihakwiye gufutwa amategeko yose yoza ateye kubiri n'ubwigenge mu bya politiki cyangwa ishigwa mu ngiro y'ayo masezerano ariko mu nyuma ibwirizwa shingiro rikaca rihindurwa kumbure iyo namashinga amateka iriho
nagukiriyemo nti iryo bwirizwa ntiryahinduwe ibwirizwa ryagumye rihari naho muri 2015 icyabaye nuko habaye ubwa mbere kudatahura cyo kimwe ingingo zimwe zimwe zari muri ayo masezerano ntibabihinduye bagiye kubihindura mu nyuma hatakira abantu baba bijunja n'ijambo babwira ati oya ibintu n'imwikore bacishije ahabo urazi uko baki barinze no kubikisha mu nama mu muri bwirizo shingiro cour constitutionnel niyo yabihinyanyuye kutariko mu kubisigura ariko ibwirizwa shingiro ryari rya nyene ryahindutse ryaje guhinduka mu 2018.
Yego turabye muri iyi ngingo ya 2022 muvuga cyane ibijyanye n'umugwi washinzwe gukurikiza amasezerano. Uwo mugwi watowe gute, warugizwe n'abandi, hama wari ujejwe ibihe bikogwa, ko hari hasanzwe hariho n'izindi nzego za leta, hari n'amashinga amateka. Uyo mugwi wawo waruje gukora iki bigitandukanye n'izindi nzego n'amashinga amateka?
Uyo mugwi wari ufise akazi gakomeye cyane kuko iyo abantu bashamiranye hama bakicara bakavuga ibyo bumvikanye, hategerezwa kuba hari umurwi wategerezwa gucungera yuko koko ibyo bumvikanye bose biriko birakogwa n'inzego zitandukanye. Urwego rwose rwari rufise icyo rutegerezwa gukora mu byo twari twumvikanye muri ayo masezerano. Kari akazi gakomeye cyane kuko kategura neza ingene ibintu bizosubira mu buryo bwiza, amatora akaza ata kibazo cyahabaye mu gushyira mu ngiro ibyo twumvikanye. Rero umugwi warujejwe koko ibintu byinshi, kandi bimwe bimwe baragerageje kubikora mugabo ibindi byarabananiye. Ndabivuga ndabizi kuko jewe nari muri uwo mugwi. Ingene batowe nobanza kuvuga abari ico bita le garantie de la Cour d'Arusha, ni ukuvuga ni n'amashyirahamwe mpuzamakungu ahanini yari ni uwo mugwi wari urongowe n'uwaserukira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU, ambasaderi yitwa ambasaderi Dinka niwe yaserukira ONU muri Burundi, kandi niwe yayirongora, niwe yari perezida w'iyo komisiyo. Abandi nabo baserukira ishyirahamwe ry'i Buraya, baserukira ishyirahamwe ryo muri Afurika, baserukira na East African Community, aho ni ku ruhande rwo novuga rwa Communauté Internationale nk'uko bakunda kuyita mu Gifaransa. Abandi bari muri yo nabaserukira imigambwe na leta ni n'amashinga amateka kuko nibo bari bashyize umukono ku masezerano ya Arusha ari 19 uvuga. Hanyuma twari twumvikanye yuko haba n'abaserukira amashyirahamwe yigenga, société civile, twavuze ko tubita abashingantahe, ntabyibagiye umengo bari batandatu mu bari muri iyo komisiyo yari igiye gucungera ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano. Uko niko novuga abari bagize uwo mugwi muri icyo gihe, kandi uko batowe ni imigambwe yaratanga bayiserukira n'amashinga amateka na leta bagatanga baserukira muri société civile, naho nyene barabajije abo muri société civile ngo batange abashobora kubaserukira muri icyo gihe. Uko niko byagenze.
dusomye neza muri iki muri ingingo ya 2022 turumva yuko uwo mugwi washobora kukurikirana ibikorwa yabivyimigambwe yababadakurikije ibiri mu masezerano ya Arusha canke kandi ugashobora no kwinjira mu bikorwa bya leta haba mu kazi ka leta canke mu bakozi ba leta ego none ntivyari gushika hakaba ugutumvikana hagati y'uwo mugwi wa rujejwe gukurikiza amasezerano hamwe ni nk'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu canke ubushikiranganji bw'akazi n'abakozi ba leta ngo dusange ngo birateje izindi ndyane
oya nta zindi ndyane zari kuba kuko ico twatanguye gukora muri iyo komisiyo ubwa mbere no kumva ibyo twari tujejwe biranditse neza mu masezerano biranditse yuko dushobora kubaza ari leta cyangwa uwo wese ari mu masezerano umugambwe n'ibindi igituma ingingo runaka atariko barayishyira mu ngiro ibyo rero twarabyumvise turabiharira ko ningene twari gukora byatanguye neza niko navuga ikindi cya kabiri twagize no kugira ikirangaminsi calendrier yingene ibintu nyamukuru twari twumvikanye uko bizoshirwa mu ngiro umwanya wabyo n'ibindi iyo calendrier irahari iri mu ma annexe y'amasezerano twashize ku mukono ibyo rero byaduha nk'ibintu byo kugendera ko kugira ngo tushobore kurangura akazi kacu impari ntizabura ariko mu ntango twaragerageza tukumvikana ingene tuzokora ikindi cya kabiri nuko twumvikanye ingene tuzogenda mu gihugu usigura ayo masezerano mu banyagihugu batandukanye mu maprovensi atandukanye dushoboye no gufashanya n'abo mu nama nshingamateka ibyo byose byarakozwe ahanini rero ibyagiye kugorana mu nyuma nuko hariho ibintu bimwe leta itari yakoze itari yashize mu ngiro twaranasabye n'umubonano perezida w'imfatakibanza mu kiringo cya mbere tumwereka ibitari ko biragenda neza mugaba hanini jewe novuga yuko tutaronse inyishu itomoye yaduhumuriza kuko hariho byinshi leta itari kirashira mu ngiro ntanguye kuvuga ibyatubabaje byababaje abatari bake ahanini n'ibijyanye na komisiyo ya verite reconciliatio yo kurondera ukuri no gusubiza hamwe abarundi ibijyanye na komisiyo yari kugira amatohoza ku bwicanyi bwose bwahabaye na cyane cyane ubwicanyi bukomeye ibyo bita mu gifaransa crime de guerre crime contre l'humanité et crime de génocide ibyo nabyo nyine ntibyagiye mu ngiro igihe twabishatse ariko hariho amakete kuko yagiye avuye muri leta mugabo novuga ko mu gifaransa novuga ni le suivi ntiyabaye uko yategerezwa kuba kugira ngo abari muri ambasade hariya muri onu bashobore kubikurikirana kugira ngo leta na twese turonke inyishu itomoye kuri icyo kibazo hariho nibindi bitari bike bitagiye birashigwa mu ngiro iyo nama rero ndi yaduhumurije ahanini nibibazo bikuru bikuru ntibyaronse inyishu yaduhumuriza nico gituma novuga ko twabonye yuko iyi commission itariko irakora neza bivanye ubwa mbere kutiha ububasha bwo kugondoza leta yari ihari ikindi nacyo hatari ubushake nyabwo muri leta urumva ko byari bigoye
ngaho rero twaca tuvuga yuko aya masezerano byapfiriye mu ntwaro mfata kibanza kugira ko tubona ko leta yari isanzwe ifise ibyijejwe inama nshinga amateka yari isanzwe ifise ibyijejwe imigambi ya politike hamwe n'uwo mugwi wo gushinzwe gukurikiza ayo masezerano ariko uno munsi bikaba byarapfuye muvuze yuko hari ibyo leta itakurikije ni leta yo mu y'intwaro mfata kibanza yabe ya mbere ya kabiri cyangwa ni yakurikiye intwaro mfata kibanza
ni leta zose ziyo mfata kibanza ari ya mbere ni ya kabiri hari ibyo batashize mu ngiro cyangwa ugasanga hariho amategeko atowe yaba tumaze kubona ko hari amategeko ategekwa gutorwa gukogwa ariko ntashiwe mu ngiro no uvuga ngo itegeko twabona ko ryari rihambaye cyane ari mu kiringo cya kabiri ryari itegeko ritandukanya ibibanza muri leta bita bya politique nibibanza muri leta bita technique le poste technique mu France le poste politique iryo bwirizwa ryari gutegerezwa gushigwa mu ngiro ryarabaye hari kuri president Ndayizeye aracyariyo ngaho ariko ntibyigeze rishyirwa mu ngiro kuko ahanini imigambwe uzi mikuru mikuru yaca izirarondera abantu babo akaba ari bo baja mu bibanza ari bya politike cyangwa bya tekinike aho rero naho nyine byarononye cyane kuko no mu nsiguro dukunda gutanga ku bijyanye na bijya bya 60% 40% bifatiye ku moko namavuga ko ubwa mbere byari bifise ikiringo cyabyo ubwa kabiri byari biraba gusa ibibanza bya politiki ntibigenda mu bibanza by'abafise tekinike nk'abaganga abafarumasiye aba enjiniyere bubaka bagira iki urumva ugiye kubikora gutyo uburi ko kuko uronona kuko umuntu wese mu bijyanye na tekinike arondera ababishoboye ntuza kubanza kuraba ati mbega kuri shantiye yo kubaka ibarabara rya leta canke ikigo ca leta dufate 60% 40% ku ijana aha waba ubwiye konona ibintu igikomeye cyane cyane twifuza ni uko abanyepolitiki basubira kumenya kubana hamwe bave mu byo no kwita legeto twari tumaze imyaka babone ko bashobora gukorera hamwe ku neza y'igihugu aho rero iryo tegeko ntiryashize mu ngiro ariko ryarakozwe rirahari n'ubu ku mukono wa Ndayizeye Domitien yari perezida muri icyo gihe ntiryigeze rishyirwa mu ngiro ni uvuga n'utundi turorero twinshi ugiye kuri karandariye kuraba ibyo twerekanye yuko bitari ko birashyirwa mu ngiro ni uvuga ko hariho n'akazi n'igikorwa umwe mu bari muri komisiyo n'abandi bari kumwe mu nama nshingamateka bamwe barakoze icyegeranyo cyo kuraba nuko ntibuka amatariki umengo hari hari kuri president Ndayizeye mu mpera yabyo berekana ibitakozwe neza basanze koko amasezerano y'Arusha mu kiringo cy'imfata kibanza hoba hari mu mategeko mu muri ikirangamisi twari dufise ibice 15 hagati ya 15 na 20% vyonyene vyakozwe murumva ko kuko ayo masezerano yaracumbagiye kuva mu ntango aza guhohoshwa mu nyuma ibyo byo bimara bikurikiranye
yego turumva yuko byagiye bipfira mu haba muri leta dusko zagiye zikurikirana habizatanguranye n'amasezera n'intwaro mfata kibanza ya kabiri hamwe n'iziriho ubu mu gusozera kino kiganiro docteur mbega mubona koko uno munsi mu Burundi ko shobora gushiraho iyo ntwaro rusangi iyo ntwaro ibereye nkuko ino protocol ya kabiri ibivuga mbega hoba hakenewe iki ho bakenewe yandi masezerano canke dutsimbataye kuri aya masezerano no ya Arusha muna byoheza bigakunda
ego cyane hajya muri politique ikintu kigora gikomeye cyane no gushaka hariho abantu babona yuko politique ari gukumira abandi ari kwifatiranye ni bya leta byose bikitwa rwawe abo ntibadatahura neza icyaricyo ibwirizo shingiro kandi uko ndabibona baracari benshi abagwanira ibibanza bya leta muri leta ibitwita ngo ibiti bashyira imbere cyane cyane ubwo buhabe bw'ibiti ntibashyira imbere ineza y'igihugu ineza y'igihugu nayo itegerezwa kuva mu barongozi beza babona bashira imbere koko ibintu byo kubahiriza ubushaka kw'abanyagihugu abanyagihugu bashaka koko amahoro bashaka umwumvikano bashaka kuba bashobora kubaho neza bagafungura neza bakadandaza neza atangomanzi ihari iryo rero abarundi baracyabirindiriye gushika ubu kubera iki kubera koko abashamiranye mu bya politique bakurikirana gusa ibintu byabo ntibabone yuko bashobora gukorana n'abandi igihugu kigatera imbere inzira y'intwaro rusangi sinzira yoroshe ni nzira igoye kubera ubwa mbere abanyepolitiki kugira ngo bashikire novuga ku rugero gukumva koko icyari cyo politiki nyayo kandi nziza birafata igihe birafata experience birafata na cyane cyane kwitaho abanyagihugu n'ibyo rero bifata umwanya ntitwihebure kuko niyo nzira turabye neza uko byagenze no mu bindi bihugu n'iby'i Buraya ntibyakiwiza buno nyine demokarasi ntiyabaye ivuze ati iraje uwo munsi igacijaho ni uguha akarorero nko abafaransa bavuga ngo nibo batanguye ibyerekeye agateka kazi na muntu ibyerekeye demokarasi revolution yo mu 1789 abayitanguye bonyene nka bose abitwa ngo n'abarongozi bitwa ba Robespierre Danton bose barishwe kubera abantu ntibari bwatahure kuko iyo ntwaro rusangi icyo yozana baragwanye bose haba muri Repubulika ya mbere abya kabiri barasubira no ku bwami mu nyuma kuri Napoleon byafashe hafi ikinjana kugira ngo koko baje mu nzira nyayo rero ahabaza baratu shirako ikenye ati mwotegezwa kugira ubundi ibi nibi nibi babibwira ko mbura batazi uko akahise kawo nabo kari kameze kuri iyo nzira yo kushira mu ngiro neza intwaro rusange ariko ico nono hanura ngaha nuko abanyepolitike bo kwihata bakiga koko ibijyanye na politiki bakamenya icyo ari kibwirizwa shingiro no kuyubahiriza bakamenya icyo ari cyo ubushake bw'abanyagihugu bakabubahiriza bakamenya ko guharanira politiki atari kuja gusahura kwishyira ko byose ibyo ntabo biratanye cyane n'inzira y'intwaro rusange.
Ego ndabashimiye cyane Dr. Alphonse Rugambarara kandi nizere ko nejo nitwabatumira muzotwitaba.
Ego cyane hari hakantu nari nibagiye muri icyo kibazo cyawe nibijanye n'amasezerano ya Arusha. Jewe narayishyize ku mukono kandi ndayemera cyane kandi nama nayavugiye nta n'umwe azonyemeza mu gihe ataranyereka ibyanditse yuko afise programme iruta iyiri mu masezerano y'Arusha. Yaba programme yo gusubiza hamwe abarundi ni protocole ya mbere, yaba programme y'intwaro rusangi ni protocole ya kabiri, intwaro rusangi idakumira, yaba ibijanye ni no gutunganya inzego z'umutekano ni protocole ya gatatu, kuko twaravuze turashimikira rwose yuko inzego z'umutekano zitegerezwa kuba ari inzego z'abarundi bose, inzego zidakumira, inzego zitahagariye ku mugambwe canke ku bindi bitandukanya ni mu gifaransa armée nationale, armée républicaine, ikurikiza ibwirizwa shingiro idakurikira umuntu cyangwa umugambi. Ibijanye n'iterambere navyo nyene byari bitumbereye neza cyane. Rero uwoza ambi yindi programme iruta iyo programme no ikurikiye. Ubwo ubu nta yindi ndabona niyishobora gushyira hamwe abarundi bakaheza bakubaka koko igihugu cyabo. Nicyo gituma nashyize ku mukono sinivuguruza sinihindukiza mu ijambo ya iryo jambo narayishyize ku mukono yitwa amasezerano y'Arusha ndayemera kandi nzukoma ndayavugira kuko nta wundi mugambo uranyereka ibiruta ibyo twashyize ku mukono.
Ego nuko mu kibazo canje nari nakubajije yuko aya masezerano ubwayo ya Arusha ashobora gufasha mu kugarukana intwaro rusange n'intwaro ibereye, nibaza yuko nkuko mubivuze kandi mukiyashigikiye kandi mukiyemera.
Ego cyane byo bizana koko hajemwo ugushaka kw'abanyepolitike badasubiye kwigungira ko intumbero zabo kandi bakwiye gushyira hamwe ineza y'abanyagihugu bifuza amahoro, bifuza umwumvikano, bifuza n'iterambere kuri bose.
Ego cyane ndabashimiye Dr.
Murakoze.
Ndabashimiye mwese mwari ko muradukurikirana. Ndabibutse ko bino biganiro mushobora kubisanga kuri www.itorero.org. Murabisanga kandi ku mbuga ngurukana bumenyi zitandukanye z'Itorero Burundi, haba kuri Facebook cyangwa kuri YouTube Itorero Burundi, hamwe na Twitter Itorero B. Ushobora kuba ufise icyo udatahura kuri protokole ya kabiri cyangwa icyo woterera akanya nakawe, ko kutwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya amajana 358, 46, 88, 89, 67, 69, 65. Ikibazo cyawe canke intererano yawe bikazoshigwa mu kiganiro gikurikira. Ukaba kandi wifuza kujya muri group ya WhatsApp ya kino kiganiro wo twandikira kuri iyo numero ya WhatsApp. Ndashimiye abadufashije kugira ano majwi abashikire. Ndashimiye umugwi w'itorero Burundi wadufashije gutegura kino kiganiro. Franck Espoir ndizeye nariko ndakibashikiriza ndabikibanuye naho butaha.
Garukira amasezerano ya Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro cyo kwigishanya no kwibutsanya ibigize amasezerano y'amahoro no gusubiza hamwe ko Barundi yabereye i Arusha. Garukira amasezerano ya Arusha ni ikiganiro mutegurirwa n'itorero Burundi mukagishikirizwa n'ikinyamakuru Remesha ku munsi wa kabiri.